Namhlanje uBcmTv News ulapha eMdantsane kwa-1 ebizwe sizitudenti zase Buffalo City College phansi kwesikolo ekuthiwa Knox Bokwe abafundi ke ababonakala ukuthi banengxaki malunga nezinto abajongene nazo ngaphakathi kwiyadi yesikolo ingakumbi kwicala lefunding zesikolo kwaye bakhalazela ungabina ncwadi esikolweni bakhalazela nempahla ethi isetyenziswe ngaphakathi kwesikolo ejongene ke nezinye zezifundo abazenzayo ebathi ke zimpahla okanye ziworksuit zokusebenza kwiicourses abazenzayo phakathi yadi nesikolo omnye ke wabafundi olapha ecaleni kwam uzozama ukusi dressa malunga le protest bayenza namhlanje abatheka bayichaza ukuthi benze a peaceful protest kodwa baboneke ngalemina namhlanje bebizelwa amapolisa bedutyulwe kwaye bafaka i teargas uza sicacisela ke umfundi bana kude kwabe kanti kuqalelephi kwade kwafikela kulemina namhlanje kude kubonakale kubandakanyeka namapolisa kwinto edibene nezifundo zikahulumente
igama lam ndingukatlego siko ndingumfundi walapha eBuffalo City TVET College namhlanje besizo strikela uba singawuyakali kwezidingo zethu zalapha esikolweni singakwazi ufunda apha into esizikhalazelayo kuba asina lecturers bohlulwa kuqesha abantu asina lecturers sizawuya njani eziklasini singenabantu bazosifundisa okwesibini size kule nto ye-allowances bona phaa into abayenzayo xa siyobuza izinto regarding ii-allowances zethu abasiphenduli straight kuba bayayazi khona le nto isecaleni bazenzayo because kukho le nto yabantu abasuka ku-part time bazobabuyele esikolweni ngoku and ka becela ii-guidelines ka-NSFAS abafuna uziveza whereas laa nto yinto e-open leya yabo so ngoku abafuna ukhupha iinto zethu i-data i-registration data abakazithumeli xa ndisiva
njengoko ndisiva ke usithi le nto iqalile apha esikolweni and then nekhalaza longabenazilekthara okokuqala njengoko isikolo siyazi basilawula urhulumente ingaba ngeyiphi iminyango enithe nankqonkqoza kuyo kodwa urhulumente wabonakala esabela okanye akazi uzosabela malunga nezikhalazo zenu
into sisi esiyiqalileyo siyiqale apha kwi-management oko sizama ke sithumela nee-emails sikahoyakali into bayenza bavele bathumelela SRC ileleyo ngoku kwezaa ndawo bakuzo laa accommodation bayinikwe sisikolo ingasihoyiyo kwayo bayithumelize kuthi thina asinanto nabo asibahoya sifuna bona basixe uba kwenzeka nto because asifikeleli phaa phezulu thina
kumcimbi wedatha wona wesikolo ngubani ebekufanele uliliso ojongene nomcimbi wedatha ingaba iza kuni njengestudent okanye idatha yesikolo kukho indlela eza ngayo izofikelela kuni
into edibene ne-registration data wena sisi kukho umntu okuthiwa nguliso phaa imain campus nguye umntu osuppose udilishana nezonto nalapha ebhasari office ookholosa apha suppose ngabo ababhizi nento yoba makuthunyelwe i-registration data xa ndisiva phaa bebeyincokola ndigqitha bathi yey suppose sithumela andisuppose yinto esuppose bayithumelile ngokuya
allright phambi kokubana ke ndithathe omnye umfundi njengoko kukho abantu abafanele ukuthi baza nedatha kuni phambi kokubana niqale le protest batheni bona ukuniphendula kukandifikelela kubo malunga nesikhalazo esi
wena sisi wam into esiyenzayo sibaxelela uba cela basihoye abasihoyi bavele bazitixele phaa kwezabhasar office kasithetha abasihoyi ke ngoba vele bahlale bona phaa then sadicyida ke thina ezabafundi basebuffalo city TVET college masiyenze le nto
ngaba ukhona omnye umfundi ofuna ukwengeza kule nto seyithethiwe
molosisi gama lam ndingiyamkela qokashe ndingumfundi walapha eGenox campus ingxaki yethu apha esikolweni one apha esikolweni uthi umr ngayi uthi uNSFAS thina student esisakubuka kuba time asizofandwa this year xa simbuza ibivelaphi loo nto uthi zii-guidelines ka-NSFAS xa sisearch ii-guidelines ka-NSFAS for 2023 ayikho loo nto leyo ithi i-student esisakuba time asizofandwa two kwezinye iikholeji ayikho into ethi ezinye i-student esisakuba time asizofanda ndwa this year siqala uyivaba e-BCC xa siyisabela loo nto leyo babambe sibohlale i-meeting bafangize isistatement kuthi istatement esisuka kwi-management okanye i-SRC loo nto leyo bakuthiwa sizofanda sihamba siyive ngamahemhem xa ingulona lo uyahambe uyosisabelela kumsdengamsdengayo athi ewe injalo enye into esiyikhalazelayo apha esikolweni asine-SRC ayisilweli i-SRC yethu esesiyikhethe ngokwethu apha esikolweni three asinares phofu abeJohn Knox mandime ngezinye ii-campuses abeJohn Knox asinares kuthiwa apha esikolweni umntu one-5 subject no-6 subject akazungena eres njani kodwa last year ebengena kwezinye ikholeji bayangena abantu abano-5 no-6 eres two izi-students ebezithathwe apha eJohn Knox zayohlaliswa eres zikhona ku list ya res zikhutshwe ngobusuku kuthiwa babekho funded bathathwa njani bawufaka res kodwa kuthiwa babekho funded and baphinde bakhutshwe ngobusuku ogqoma i-management ingaphindi ibe nohoyo ingabi nahoyo kuloo nto leyo kunye ne-SRC yethu zenye yezingxaki zethu abesikolweni leyo. 3 abesikolweni ii-students ezisuka ku-part time zithathwa zifake kwi-transport kodwa zingu-full time student and zithi zisuka kwi-transport okanye zisuka ku-part time zisuka ku-private accommodation abesikolweni xa ziphinda zibuyela zisuka ku-part time zifake kwi-transport ngoba kodwa umntu ebekwu-private accommodation.
Njengoba ndisiva ke eyona nto niyikhalazelayo indlela isikolo esioperaytha ngayo ingaba isikolo ke xa sinokwazi ukuza kuni nalaa datha yesikolo kuye siphinde sibuye sizawuninika le nto kuthiwa isoko NSFAS yokubana izitudent ezikupart time azinalungelo funda ingaba kuzokona nizobe kanti nonelisekile.
No, asizobekani sokunelisekile because ayifanele uba yenzeka apha e-BCC college loo nto leyo but kwenye icollege ayenzeki izitudent ezisuka kupart time ziyafanda why izokwenzeka apha kuthi eBuffalo City College.
Bendizocela ubuza ke ingaba iprotest lena iqale nini kwaye nijonge ukuthi nizawuthatha ixesha elingakanani le protest iqhuba kwaye nizawuphela emveni kwexesha elingakanani xa kwenzeke ntoni.
Iqale Friday iprotest izawuyeka mhla 1 izitudents zethu zayeka ukuthi rejected, 2 mhlakazi apha esikolweni kwathunyelwa ii-results zethu ku-NSFAS, 3 mhlakazi ii-appeals zethu zalunga, 4 mhlakazi imali yaphuma kuze kwezinye ikholisi eyiqale luphuma imali ekaphuma apha e-BCC. Isitrayikhi sizalaqhuba until de sihoyeka le be-BCC and futhi babeke usidubulisa amapolisa asitshisi thina apha esikolweni futhi kukwenzakala nabantu abangaphandle apha yabona lo mama umbona apha lona ebezihlambela iwashing phaa ngaphandle umntana akhe utsarhwe yi-teargas engenzanga nto because bayasileqa basingenela ezitratweni ngophakathi kwemizi badubulisa i-teargas asibenzanga nto asitshisanga siyazichulela siqha.
Ndifuna uqonda njengoko bathi baqale ngolwesihlanu ukwenza le protest ingaba ikhona i-delegation yabo ethe yaphuma yohlala phantsi nabantu abajongene nemeko yesikolo bakhalazela imeko yakhe yanje babuye bazobaxelela into yobana isikolo sithini ukubaphendula.
Ndinguthembela igama ndifunda abe Johnox. Sisi into endinoyitsho ne is that akukabukho hoyakalo esilifumanayo apha ne regarding into zemali nezike ze-lecturers ne and then also eyona nto ndime nokuyithetha is that apha sithunyelwe ngamapolisa ne bekustrikwa fine sistrike songeni but into eyenzekileyo sisendleleni amapolisa amaneelantu ethumela imiyalezo kuthi ne then ke ngoku aba bazisa imiyalezo sithe kusahleliwe njalo kusalantuka kusachazwa le nto amapolisa ayithumileyo abanye babafundi esibathumileyo uba mabamamele phaa kumapolisa avele amapolisa asithini asixele uba masuke endleleni then ke ngoku xa 100 meters away xa sizama ke ukusabela ke ngoku siyaleza kwabafundi sibathumileyo ukuba mabasabele ba ithini ke ngoku into kakuthiwa ngoku masisuke apha kule ndawo sime kuyo ngoba kaloku bekuthiwe masime 100 meters away livele lanomsindo ke la polisa selilidala kwalona kuthiwa ngumncedi limnyama yes livele lalanduka lanomsindo lavele lathi ke masiyoma 100 meters away siyoma ngapha ngakwayako kusathe kube nilitshilo ke sasuka sazama ukusuka seyomaphanga kulaa mithi uyibonayo phaya yesikolo phaa kulaa mthunzi ndithe ndisahamba ke mna ke sisi ndinjalo ndisukile endleleni ndivele ngathi kandibhekayo ndava sekudutyulizwa ezi explosives zakhona ezi teargas bephosa apha endleleni kubafundi kukho imoto ke phaa kukhona abantwana bekukhona abantwana zena nomntana kasisi lo ogqiba othetha apha onzakale wenzekele kulaa nto yenziwe phaya ndithe ke ndisabuza ke mna ke ukuba kwenzeka ntoni ndifuna ukuqonda kumapolisa uba hayi mba kwenzeka ntoni kanti senza le nto benisithi masiyenze sima ecaleni kwavele bandiphosa nge-teargas ndabona uba hayi ndikwiwongo apha kuyaliwa nam mandivele ndibaleke ndithe kandibaleka elinye ipolisa ke landiaima ngompu straight ndingalikhomba kanti nolibona landiaima ndivele ndathi ekubalekeni kwam ndabaleka because ndiyayiva nantsi ibhuleti idubule iyeza kum ndaphepha inoba ingenile ke kulo bephambi kwam ndinjani jonga apha emilenzeni uyandibona ndincedwe kukubaleka ndatshona apha kule ngca inamanzi ukuze ndibe kanti ndiyasinda phofu nedrinki ebendinayo because bendiphela because ndothuswa into yobana asenzanga nto ke ngo sime phaya andithi asithini asichula sithini simakulenda ukuthiwa masime kuyo but ayadubula
bendizawucela umntu onothi asiphendule into yokubana ingaba ikhona na i-delegation enilinde ukubana izise impendulo enithumele ngaphakathi kwiiyadi zesikolo
Sisi wami into endinoyithetha kwindaba ye-delegation kudala sithumele ii-delegates siqale sathumela i-SRC yabuyiswa ntshwathi noba ikhona into eyityiswe phaa sathumela abafundi akwabikho mpendulo ephumayo estraight so kudala siyenza le nto ye-delegates namapolisa ade athi uba hayi cela sithathe i-5 ye-delegates apha kuthi thina abantu baprotestayo yepha sathi asizukwazi because cela into endinoyenze lula nithumele bona bame apha egeyithini nime nale miphu yenu niyithembileyo then ke ngosiza bamamele xa bethetha nathi sonke because mhlawumbi uzawuthunyelwa lo afika abekweli isonka phaa atye akazuthetha le nto sifuna uyiva Hey, boy, that's why that's why in city gang we Dallas to make delegates. City gang we go to make delegates. So best player gang go. That's why gang go back. Player gang go out to bowl. As we buzz, we buzz. But no scene. We go in a yellow tattoo. We show in a yellow bubu. So as he has gang under his leg, power vele wa atima. Julius does Juliayo. So coach player gang. Adi ba pele be to bowl gang.
Alright. So kuyacaca ukuthi ke ngokunisazoqhubeka niproteste kodwa akukho nto nisilenga phakathi phakathi kuyathe school kuba aninayo i-delegation eniyikhuphayo ukuthi mayonisabelela ngaphakathi kutishala zesikolo.
Ah, siswa mayikho ngo and ayinqondi uba izaba khona because sifuna bona sibenzele lula sathi cela beze. Abafunuza si nangona amapolisa ekhona sathi maveze abafuna so ke ngo izaba nzima ukuthi basithumele abantu yabo. So into esizamayo ngosisi kuba sisi into esicelayo ngoku kuba simane sidibana nezonke ezithelevishini mhlawumbi bazawuexposeka nabo baphele befuna uthetha
njengoko ke size uzosabela kubafundi sizamile ke emveni kwe-allegations ezibekwa ngabafundi ukuthi sinxulumelane nemanagement yesikolo kodwa ke kunxubelamela kwethi nabo abakwazanga ubafumaneka efowunini sizamile ke ubafowunela kodwa sikwazanga uphendulaka kwaye nosomlomo wesikolo akafumaneki efowunini